mawulophondo lo uliyenza so ukuthi umuntu izinto zakhe zilunge.
Okay.
Ndingena isinhlahla.
Okay.
Una business, unamana kuzana nama tavern, une moto udayisa kunja nidayisa lapha emgwaqweni. Lento yenza yona nje uphondo, uma ukhulume nalo uphondo olutshene wathi mina ngifuna ukuthi nokuthi ukuthi nomndeni wami ufuna ukuphila kanje kanje. Lo yenza lokho olutshene khona.
Dumelang abusheni, welcome to Tsogo TV. I am your host Kabelo Khosi wa gagatle. Back again 2023 emhlaba yalingana ejozini ebambanani nayo umkhulu. He does not need an introduction. Siyamazi ukuthi ubani. Ukuthi ngimbike it's no longer possible. It's no longer necessary ngoba namazi ukuthi ungubani. Wenzeni siza abantu kanjani. Sibuyile kuye abantu bakhe bakhalile bathi bayamfuna. Ubuyile unathi today mkhulu wami siyakamukela eTsogo TV.
Aw ngiyabona. Aw sengibindile khabe.
So buyile.
Bayakhala abantu.
Bayakhalila
ba. Hayi bayakhala khabe.
Bathi ukuphi?
Bathi ukuphi kade ngibambane nebhizi. Ngiyathanda khabe lokho. Uyabona ufikela ngijabula kakhulu ngicela ngibingelele ama customer yami. Nezingane zami zomhlaba zonke. Ngiyayithanda. Ngiyanithanda nami na ningifonele. Sengiphumile yini noma kanjani njalo ngifuna ngingenise ivideo namhla ngumbizile ukhabela nginaye eShemlalolo kwashisa mathi nginaye eShemlalolo namhla ngizonikhiphela inye into emnandi engichamuka nayo noyizo ukhabela ukuthi ongibuza kanjani ngayo ngihleli ngumlindile
yebo
ngiyabonga khabela
siyabonga mkhulu wami
kakhulu
siyabonga mkhulu wami
ngibonga kakhulu
hey mkhulu wami mawungishayela uthi wena ophethe enye into manje uphethe isithwalo sophondo
wathi
asifani nale bosiphethe lesinye lesi isithwalo esisha for 2024 ngicela wena ke usitshele ukuthi uphetheni yini into oyiphethe isebenza kanjani sizoqala ukuthi yini into oyiphethe bese siya sikhuphuka lapha
awuzeke hayi ngiphethe uphondo manje ngikhathele ukukhuluma nabantu hayi ngikhathele kabele ngiphethe uphondo manje ukuthi mangabe ngikungenise kule yandla okuningi utshena uphondo lo nto uzokwenzela imali inhlanhla ikhuphuka awuthandi uyathanda sikhuphula ngenkani manje ngikhathele manje ngiphethe uphondo umshikishana sikhuphula ngenkani inhlanhla uphondo okuningasabi lokho niye kugabela nithi uphondo namina kunjani uphondo luyabulala uma uthatha umndeni wakho uhamba nobukhulu ukhuluma la ulushiye lona yilo hayi ukuthi ngithatha ngikunike lo lenginalo manje lukhona enginika lona lo lenginalo cha ukhuluma ulushiye lwami luthebula yonke into ayikhulumayo akufi muntu akuyenzi lutho umndeni wakho uphila ngoba kawuphila kuphela lo nto ngena isinhlahla luthebula inhlahla unama business una yonke into lumele isithwalo sevu ludibane naso nanaye ngisazonitshena ngesithwalo sevu ukuthi sengisikhuphule kanjani na ngiyabona abantu baba leko kuphuka izicingo lapha phansi ngiyabona baba le
mkhulu ngitshele ke ngicela ubabonise kutala ukuthi linjani ngoba abangathi abaliboni ngicela ususu ubabonise lona
nalo lo phondo engikhuluma ngalo umshawushini ayikho into yokukhuluma nami wena ukukhuluma nalo lolu phondo ke alubulali kabe lolu ngiluphele angifuni into ezohlukumeza umuntu abantu angifuni futhi uma ufile bathi umuntu uhambe nemali yakhe cha umfazi wakho uzobuya budedengu azohambisa ifana lakho wena usebenzile naye futhi ngithanda indodeza nomfazi amaqiniso la nami ngikhipha ngijabulile kunjalo
alright masicale iceleni ke mkhulu wami okay so masikhuluma ngale phondo ngale nto le okay isithwalo masicale lapho
yeah
alright
yeah
lenzani kahle kahle so li ngifuna like usitshele one by one ukuthi lenza so that sicale lapho ngibuze from there so lenzani kahle kahle
lolu phondo lolu lokungenisela inhlanhla
okay
lokungenisa imali hayi ukuthi imali lilande ebank uphondo lizokuni cha uyasebenza naso ngakunika ngasipoko isuke ngikunika inhlanhla wakhuluma nalo lolu phondo mina ngithandi yithwasa lami engizolufundisa iphondo lokuthi uma ulophondo lo uliyeza so ukuthi umuntu izinto zakhe zilunge.
Okay.
Lungenisa inhlahla.
Okay.
Unama business, unamana kuzana nama tavern, une moto udayisa kunjani udayisa lapha emgwaqweni. Lento yenza yona nje uphondo uma ukhulume nalo uphondo olutshena wathi mina ngifuna ukuthi nokuthi nomndeni wami ufuna ukuphila kanje lo yenza loko olutshene khona.
So kahle iphondo lenhlanhla
uphondo le awuzeke kabe ngithandela khona
lo.
Ngithandela khona.
So manje kusho ukuthi noma ubani angalithatha
noma ubani aluvalekanga ukuthi wena ngeke uthathe.
So even if anginayo i-business ngingalithatha
uma unganayo i-business ungaluthatha uma ufuna ukuthi use uzocala kancane ube nina uthathe lokho nalokho na abantu boza kakhulu kuwe.
Okay,
kunjalo.
So if ngiyasebenza mhlambe ngiyasebenza eofficeini or mhlambe ngiyasebenza ngi driver ngingalithatha ngithi
lukahle kakhulu
lukahle
hayi uma usebenza lukahle kakhulu.
Alright,
anti lo kuvalela ngisho emsebenzini.
Yebo,
uvala ngisho izitha ngisho ubani athi ufuna umuntu akuzana ufuna ushisa amateki hayi nami ngithembele lona.
Okay,
lokuvalela yonke into.
So manje kaningi into ezilethima inhlanhla
awuseke
inyanga asebenzisa into ehlukene ngiyazi ukuthi obviously wena isiboko asebenzisi but yini into oyifake ngapha ukuthi ilethe inhlanhla
lapha ngiyifake lapha ngifaka umuthi lo Wester 1 nomdlebe yonke into njengicuba ngengiyikhiphe yonke.
Okay.
Na umuntu nomuntu nemfihlo zakhe inyanga mina ngiyazi into engiyifakela kodwa engamoshi imndeni angifela umuntu la ekhaya.
Okay.
Umuntu uthatha uNkulunkulu na thatha
uNkulunkulu.
Lo ufikele nje kabe angeze ngikhombe ingcwaba lomuntu la ekhaya ukuthi nangu umuntu ofile sengithatha ubunyaka cha. Angifela umuntu la ekhaya. Angifuni futhi into ezohlukumeza abantu kunjalo kanje.
Ngifuna ukubuza one thing. Angithi sometimes umuntu uthi no ngizothatha bathini ngizothatha iphondo on ngizothatha ini bese manje ezinyinyanga zithi lizo whatever we thatha yonke into uyithatha yenhlanhla izokuphakamisa mara if kungana spoko ngaphakathi if kungana mkhovu if kungana lento lezingozi liyaphelelwa amandla so lizokhupuka likhupuka lime mara if uthathe le eline spoko lizokhupuka and then lizoya phezulu
kuna
manje le ulivikela uli uthini ngalo kusho ukuthi nalo lizophelelwa amandla lizohlulwa yilesini leni elinespoke ngaphakathi olinomkhuvu ngaphakathi.
Hey hayi phela ukuthi khabela nami angikwazi ukulo kuphela ngithanda umuntu kumnikite yimbi hayi nami ngiyakwazi ukulo.
So li strong le
pond li strong lo pond.
Okay,
lo lispoke siyaphuma sehamba ngizwana nespoke ngiyakuphinda lokugabela. Isipoko ngidibani nasangihlalela. Ndophuma uphondo uyophuma isipoko sehamba. Uma kunesipoko futhi ekhaya ngide ngidedele kuye mina. Ngiyabona ukuthi ayikhona. Ngikwenzile ngokuyenza ngidedele ngiyongena na. Uphondo lwami logudlubeze isipoko. Lekati ngingena. Angilali kunesipoko. Lekati ngingena ngide ngidedele nginike ukuthi nokuthi. Ngishayele isipoko umntana akhoze ukuhlala kahle. Kuba umndeni wakho uyenze njalo. So sikhipha lesipoko sibheke lapha esichamuka khona. Ukuthi siyokushaya asimsebenzi nami. Nami ngilwele yami ingane.
No ngiyakuthola mkhulu.
Kunjalo.
So manje mangifuna le phondo. Siyenzani like siyemfuleni uyangeza uyangicaba. I just want to know ukuthi if mase ngifikile ekhaya siyenzani. Siyemfuleni we just usitshele ukuthi ulikhipha kanjani.
Hayi angikuyise emfuleni.
Oh, okay.
Imvuphelo emfuleni.
All right.
Ah imvu cha ngikuyise emfuleni. Uphondo cha ngikuyise emfuleni. Siceda nje khona lapha ekhaya senzima ngazethu khona la ekhaya.
Senzani
mkhulu. Ngikufake ihlanga yakho. Ngikuyenze yonke into. Ngikugeze. Ngikufake zamandla, ngikufake zokugcina, yonke into nje. Ube siyosuka lapha ngikuyise khona. Ngiyothinta kwenye indawo, ube sokhuluma nophondo. Nami ngikhona la.
Okay.
Hayi ukuthi ukhuluma ngikho, nami ngikhona la.
Okay.
Ngikutshela kade ngithi khuluma into oyifunayo. Mina sengiphumile. Anti mina ka ungitshela.
Okay.
So tjena abanikazi bazokukhuphula manje.
All right.
Khuluma into oyifunayo. So yasho shu ngithi ya set. So ucedile ngibuza wena ukuthi socedile uthi ngithi nako ke uthi socedile. Uzele lokho.
Manje angithathi le, ngithatha elinye elincane.
Uthatha olunye oluncane.
Okay.
Lena uthathi.
Okay.
Ngizoluyeza imanga, uma uthatha oluncane ngizofuna ngizothatha lapha ngifake lapha. ngikwazi ukuthi uhambe nalo
manje imigomo yakhona ngidlani angidlini ngiyenzani
ingulube kuphela
ingulube kuphela
amasiko yakumayenze wonke nako mayenze ungathi naso uthathele uphondo sozoyeka amasiko yakho cha eyakagabela mayenza njengokuba na angikunikanga sibhoko mina ngikunika inhlanhla kuphela
noma izwele ke emakhaya ufunela omkhulu uzokutshela uzokutshela iprice ukuthi imali ni isitolo sophona umkhulu wami siyabo
siyabonga siyabonga kabe sibonga kakhulu.